isaha yo guhinduka. Bega uba ufisa kazi. Shanyo uri kura karondera. Urananijwe n'umushahara usanzwe uronka mu kazi usanzwe ukora. Uba wifuza kuba bosi ku giti cyawe canke urashimishijwe n'inyungu uronka mu byo usanzwe ukora. Nimba ari umushahara canke ari business usanzwe ukora. Usanzwe ufise indoto nini cyane zirengeye ibyo usanzwe uronka ku munsi canke mu gihe kingana n'umwaka. Birashoboka ko uri kurarondera inzira yohindura ubuzima bwawe canke yo kwinjiriza bitandukanye n'uko usanzwe winjiza. Mbega ubukeneye umwidegembyo mu buzima bwa misi yose. Iyo tuvuze umwidegembyo ni ukuvuga ngo kuba ufise amafaranga ahagije, ugura icyo ushaka, ukora icyo ushaka, igihe ushakiye kandi uja aho ushaka, nta muntu usaba uruhushya.
Mes chers amis, mes chers frères, sœurs, étudiants surtout, ne vous focalisez pas seulement sur ce que vous avez appris à l'école. Tu as peut-être un autre don, un autre talent, qui n'a rien à voir avec Ivirikuriig, mais ce que tu exploites à goûter. Et Denis, il y a vos méguaninzouzi, zine, n'a mounou qui peut se développer. Avant ma couri sourcil, mégous. Nous chevons la couèche qu'on nous chère. Wakazi, urikurakora.
Impamvu nkora ibi biganiro nuko nshaka jewe nawe duhindura ubuzima. Ubwonko budakora buruhisha umubiri. Nagira tuganire uyu munsi ku kintu kijyanye n'iterambere. Iyo tuvuze iterambere, success, wewe wumvike. Kugira ngo ushobore kugera ku iterambere, hariho ibintu nagerageje kwegeranya bikomeye cyane kandi bifise akamaro. Nuramuka ubigendeye ko uyu munsi bishobora gutuma nawe uhindura ubuzima. Iyo tuvuze iterambere rero tuvuze iki? Tuvuze kubaho neza, kwambara neza, kuryama heza, gufungura neza, kujya aho ushaka, gukora icyo ushaka, kugura icyo ushaka n'ibindi bintu byinshi bisa n'ibyo. Rero kugira ngo ushike kuri iryo terambere, hari ibintu bikomeye cyane ugomba kuba ufise. Ikintu cya mbere, ugomba kuba ufise ubwenge. Ubwenge abantu twese turabuvukana kandi turabunganya. Ubwenge nibwo butuma umenya umuntu uko yitwa, nibwo butuma umenya umuntu uko yambaye neza, nibwo butuma umenya ko umuntu ameze neza canke ameze nabi. Ubu bwenge twavukanye, Imana yaduhaye ubwenge bungana. Hari abantu benshi bakunda kwihenda ku bwenge butangana turushanya ubwenge, ariko ubwenge dufise twese turabunganye. Rero ubu bwenge tuvukana nibwo tuma ushika ku iterambere rirambye, ntibikunda. Ahubwo hari icyo ushaka ugomba kurondera kugira ngo ubashe kuronka yaterambere rirambye. Icyo nacyo si kindi nicyo twita skills, ubumenyi. Ubumenyi nibwo abantu turushanya. Umuntu aja kurondera ubumenyi buhuye n'ibyo yifuza gukora, ibyo yifuza gushikako. Uyu munsi abantu bari ku mashuri ni benshi, ariko ntibiga bimwe, ntibakora bimwe. Mbere urasanga umuntu agiye kurondera ubumenyi bw'ikintu kanaka, ariko yaheza kuburonka agakora ibindi bitandukanye na bwa bumenyi yari afise. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubumenyi dufise nibwo butuma duhindura ubuzima, nibwo butuma hari icyo dukora kandi tukagikora neza mbere tukagishikako. Uyu munsi ibyo uri kurakora niba atabumenyi ubufisemo, gerageza urondere ubumenyi buhagije kugira ngo icyo kintu gikore neza. Kuko nutabigenza gutyo, hari abantu bafise ubumenyi bw'icyo kintu uri kurakora, ejo uzosanga bakwinjiriyemo. Kandi nibaza muri iyo kategori ibyo uri kurakora, bazobikora neza kukurusha. Rero icyo nashaka kubabwira ngo ubumenyi nicyo kintu gikomeye cyane kindi umuntu aja kurondera hambavu y'ubwenge tuvukana. Rero ubumenyi dufise nibwo tuma dushobora kushika ku iterambere rirambye, kubera yuko hari ikindi dusabwa. Inyuma y'ubumenyi turasabwa gushyira mu bikorwa ibyo tuzi, ibyo twize, ibyo twamenye, ariyo twita action. Uyu munsi abantu bize ibintu byinshi cyane ni benshi, ariko mu bikorwa ni zero. Bishatse kuvuga ngo ufise ubumenyi ntukore, ntushobora gushika ku iterambere rirambye. Ugomba gukora kugira ngo ushike ku iterambere rirambye. Kandi gukora siko gushika ku iterambere rirambye, kuko nukora icyo utazi, icyo udatahura, icyo utumva, ntibyokunda. Mu biganiro bitambutse twavuze yuko nukora icyo utazi uzogikora uko utacumva canke uko uvyiyumviriye, hanyuma uronke inyungu itandukanye n'ivyo wari kurarondera kuko wari kurakora ibyo utazi. Rero ibi bintu bitatu maze kuvuga, ubwenge, ubumenyi, ibikorwa, ni bimwe mu bigufasha kugira ngo ushobore kugera ku iterambere rirambye. Abantu benshi kibabaje bifuza gutera imbere ariko ntibazi ko hari ibyo bagomba kurondera kugira ngo bashobore gushika kuri iryo terambere rirambye. Ibyo rero byonyine nabyo ubwabyo ntibyo gufasha gushika ku iterambere, kuko tuzi yuko hari abantu benshi cyane bakora bafise n'ubumenyi ariko byabananiye gutera imbere kubera yuko hariho ivyo badashikira, hari aho batarenga, hari ahantu bagera bakabastake. Impamvu bastake canke aho batarenga ni kubera yuko ntibabanza kuraba business bagiye gukora, babanze kwikora analyse hanyuma babashe kumenya neza ko iyo business ifise igihe kanaka ishobora kumara bitewe n'ivyo bagiye gukora ivyo ari byo. Akarorero, kugira ngo ubashe gukora neza ugomba kuraba ibidukikije, icyo twita environnement. Ni ukuraba yuko business ugiye gukora ugiye kuba inyishu y'ivyo abandi bantu bakeneye. Ntibisigura yuko gukora business ubona uko ufise ubumenyi bice biguteza imbere utabanje kuraba environnement, uhura n'ikibazo nyabakire. Uyu munsi abantu benshi bakora business bigana abandi, ko nakafise restaurant reka nanje gushira restaurant impande yiwe, ko nakadandaza impuzu reka nanje kudandaza impuzu iruhande rwiwe. Ariko iyo uba wiyumvire yuko umuntu iyo adandaje impuzu hambavu y'uwambaye impuzu hakenewe ikirato, ugashira ikirato hajya impande y'ibyo umuntu adandaza impuzu, byari kuba byiza cyane, byari kugufasha kumenya neza ko hari abandi bantu ukeneye cyane na wa wundi agura impuzu kwa wa mugenzi wawe ashobora kugura ikirato iwawe. Hanyuma hari ikindi kintu ukeneye. Abantu iminsi yose bateye imbere bagira icyo bita umuco, habits, bagira umuco. Umuco w'abantu bashaka gutera imbere utandukanye cyane rwose na ba bantu badashaka gutera imbere. Mu kirundi baravuga ngo ubana so neza ugasuneza nkawe. Uyu munsi umbwiye inshuti zawe zitanu uko babayeho, icyo bakunda, icyo bakora, nawe ndakubwira icyo ndakubwira icyo ukunda, ndakubwira icyo ukora. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abantu bari impande yawe, bari hambavu yawe, ibyo bakora nibyo nawe usanga ukora. Gerageza urabe ko abantu mugendana bakora ibyo wifuza gukora. Nusanga badakora ibyo wifuza gukora ubahindure, ubavemo. Nutabahindura ibyo bintu bizokugora. Hanyuma ikintu cya nyuma, hari icyo twita ingeso. Hari ingeso z'abantu bateye imbere, hari n'ingeso z'abantu badateye imbere. Uyu munsi ushaka gutera imbere ugomba kugira ingeso z'abantu bakora cyane, ugomba kugira ingeso z'abantu bateye imbere. Kuryama utebye, ukabyuka kare, kubaho uri umuntu uzi ko risk ari ikintu cya mbere ugomba kwitwararika cyane gufata imbere yuko uhomba cyane wunguka. Ni ukuvuga ngo abantu bakora business ni abantu bafata risk. Igihe cyose uzobutinya risk ntuzokwigera winjira muri business umunsi n'umwe ngo uvuge ko wakoze cyane uzotera imbere, ntibikunda. Rero nk'uko twari two turabiraba, ibyo bintu byose ubyegeranije bigufasha kugera kuri rya terambere rirambye. Aha ndabivuze mu majambo make kugira ngo tubashe gusabikanya n'izindi nyigisho zitandukanye. Birashoboka ko ari ubwa mbere ubyumvishije cyane wa mubyumva iminsi yose, ariko ngerageje kugusubiramo. Nuko kugira ngo ushike ku iterambere rirambye ugomba kuba ufise ubwenge, ugomba kurondera ubumenyi, ugomba gukora, ukaraba ibidukikije, ukagira umuco, mbere ukagira n'ingeso z'abantu bashaka gutera imbere. Mbega ikibazo ni ukubaza, wifuza kuba he muri abo bantu meje kuvuga? Birashoboka ko wifuza kubaho neza, nibyo. Ariko kugira ngo uve mu bantu bakorera abandi ugomba kwemera risk, ugomba gufata risk, ugomba kwemera gutanga ikiguzi kanaka kugira ngo uve mu buzima urimo uje mu bundi buzima butandukanye n'ubuzima wari urimo. Birashoboka ko ufise ubwoba. Mwasi w'iterambere ni ubwoba. Kubera yuko uzi ko urwaye bakuvuza, kubera ko uzi ko urwaye cyangwa urwaje bavuza umuryango wawe, mbere uzi ko nuja muri pansiyo hari ikintu bazokwandikira, wa mufise ubwoba iminsi yose ngo jewe nzohindura ubuzima gute, jewe nzova hano hantu ndi gute. Iyo uganiriye n'umuntu yahinduye ubuzima akakubwira uko yabigenje wumva ko ari cyihebe kandi ukapesha ko yabikoze agahindura ubuzima. Ariko wowe kugira ngo ufate iyo decision yo guhindura ubuzima birakugoye, birakomeye kandi ntibikorohera. Rero ico nokubwira ntuzigera uhindura ubuzima bwawe igihe cyose utazohindura ikintu usanzwe ukora mu buzima. Kuko uko ubayeho uyu munsi nivyo wakoze ejo. Uko uzobaho ejo hazoza nivyo ukoze uyu munsi. Igihe cyose uzokora ibyo wamye ukora uzoguma uronka za nyungu aho zironka. Uzosanga uri kwagira marche sur place. Mbega ndakwibariza. Uyu munsi baguhagaritse ku kazi usanzwe ukora wotunga umuryango wawe mu gihe kingana gute. Wobaho mu gihe kingana gute nta muntu urinze kuba usaba cyanye ubwira ikibazo cyawe. Icyo nshaka kuvuga ibintu birahinduka. Ubuzima burahinduka. Kandi nta buzima utoshikamwo igihe cyose umaze guhindura ivyiyumviro. Nimba warurindiriye umwanya kugira ngo wiyumvire icyo wokora, jase uyu mwanya ni wo mwiza wo kwiyumvira icyo wokora kiyongera ku byo usanzwe ukora. Icyo wokora kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Icyo wokora kugira ngo ubashe kuba bitandukanye n'uko wabayeho. Icyo ndagusaba ni kimwe. Genda wigire kure babandi bafise mind ziri negative. Babandi bakubwira ko bidashoboka. Babandi bakubwira ko bidakunda. Babandi bakubwira yuko nuja kubikora ubuzima bwawe buzohagarara. Kubera yuko barya abantu bobo babona ibibazo ahantu hose hari solution, ahantu hose hari inyishu bahabonamwe ibibazo. Mu gihe abantu bashaka gutera imbere afise mind ziri positive babona inyishu ahantu hose hari ibibazo. Hanyuma kugira ngo ibyo byose bikunde, rota cyane ibintu byagutse, wiyumvire gukora ikintu gikomeye, ube umuntu ukomeye, ukore cyane, ube uri focused. Just wiyumvire cyane, utumbereza amaso yawe ku kintu kinini cyane cyagutse gitandukanye na bya bindi wahora wiyumvira. Hanyuma wegera abantu babayeho ubuzima bwiza nk'uko nawe wifuza kubaho. Abantu bafise ubwenge bufungutse, ivyiyumviro bifungutse, bama babona opportunity mu bintu ibyo ari byo byose. Ariko abantu bafise ubwenge butugurutse cyane, ivyiyumviro bitugurutse, bama babona amakosa mu hantu hose ari opportunity. Rero gerageza uhindura ubuzima bwawe, uhindura ivyiyumviro byawe, kuko ibintu byose ni mu bwonko. Abateye imbere bama bagerageza gufasha abandi bantu kugira ngo nabo batere imbere, mu kuba motiva, mu kubatera intege, mu kubigisha inspire, no kuba pushinga kugira ngo bagire aho bagera. Ariko abantu badashaka gutera imbere cyangwa batateye imbere bama bafise urwanko mu mitima yabo, mu mitwe yabo, ba blaming abandi bantu mbere ba complaining. Icyo rero no kubwira, isaha yo guhinduka ni ikiganiro caje kugira ngo gihindure ubuzima bwawe, gihindure ivyiyumviro byawe, uve muri vya bindi wama mu misi yose, ubashe guhindura ubuzima. Isaha yo guhinduka. Ndabashimiye cyane mwe mwafashe umwanya wo kunyumviriza, mwafashe umwanya wo gutahura no kumva ibyo turiko turavuga cyangwa ibyo tubigisha. Twabwiye yuko tugiye kugerageza uko dushoboye buri weekend tubashikarize ikiganiro isaha yo guhinduka kugira ngo jewe nawe tubashe guhindura ubuzima. Ndashimiye cyane mwebwe mufata umwanya wo gusangiza bagenzi bacu iki kiganiro, na mwebwe mufata umwanya wo kunyumviriza. Ndabashimiye kandi ndizera ko kizobahindura cyangwa kizobwira aho kibashikana igihe cyose muzobandanya mwumviriza cyangwa mukurikira impanuro zacu. Mugire ibihe byiza, mubandanye mutubwira uko mwumva cyane, muduha commentaire z'ibyo mwifuza ko twoganira ko. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.